ụmụnne m ekene m unu. Ụfọdụ ụmụnne anyị wetego ozi a na-ajụ kedu ife bụ partnership acts, kedu ihe ọ bụ, kedu ihe ọ pụtalụ, ọ monetization, kedu ihe ọ bụ, kedu ihe a ga-akpọ ya, kedu ife a ga-eji ya mee. A sị na mma na-akọwazi ihe ka ndị be anyị ga-aghọtazi ya nke ikpeazụ a. O nwere ka m si pụtazi, mpụta m nke a karịrị maka m chọọ iji nwayọ na-akọwazi ya. Oge tegodo aka ma ya bụrụ nnukwute ife mmụta. Partnership Act a bụbu ihe unu na-afụbu na ọ bụ na ịfụbuli ya mbụ a na-akpọ branded content. Now, Partnership Act bụ otu amụnwa bụ nkụla ibi nọketa a njekwuru ihe dị ka MCA1 si a na nchọ ka ọ rụọ n'ọrụ Partnership Act na peeji ya. Mụ nwe nwego ya bụ option bụ na a na-egosi ya na peeji MCA1. Mụwa na onwe m zikere ihe m ga-eme. Ihe m ga-emezi bụ, ọ bụrụ na mụ na ya negoshietie, maybe na m bịa na peeji ya, ọ bụrụ na ihe ọ na-emeli letutu ụdị kọntentị m ga-apasi mụ na nke ya as partnership. Ihe a agbasala ọrụ sọsọ kọntent, ihe a gbasara ma biznes. Maybe na ị na-ele fon, ọ bụrụ na mụwa bụ nkụla ibi na-akọwa maka ihe content related to phone, ị chọọ ka mụ na gị na-abụrụ ọnụ partnership, ihe ị ga-eme bụ ịbịakwute mụ, anyị negoshieti, kwuo price na ekwe ego ne dị otu a ka m ga na gị wee mere gị ya bụ partnership act. Maka na ihe gị nwa oke ọlụ gị nwa chọọ ka emerụ gị ya bụ ịbịa create a post gbasara partnership act afọ. Then mgbe ị na-create that post, ka ị ga-ekwu na ihe a partnership act ka ọ ga-abụ. Now, ị create ad ya, sị gị kedụ onye bụ ife afọ ịchọ ka gị na ya partner, itinye afa mụ na nkụrụ IP. Then mgbe itinyezila afa mụ na ịchọ ka anyị partner, ebe ọ ga-abatazi bụ na n'ime partnership art a, maka na ị klik dis partnership art, a ga-agwa gị na-enwero any advert bịa na ya, na-enwero anything like request for partnership art. Ya bụ na enwe somebody phone na-enwe engagement ọfụma, be it business, content or anything related to ihe ị na-eme, ma ọ n'onye afọ niile nweta engagement, chọọ ka ọ partner with you. Now, o create a search post, gị na akpasị ya negotiate a price, ọ kwụọ ụgwọ, ọ mention nwa gị, that request ga-abata na partnership act gị. Ọ batazie na partnership act gị, imezi anya accept, ọ batazie na ebe, ọ batazie na your page. Ọ bata na your page, abịazie n'enu ya, under it ede ya na partner with onye dị otu a, e mention kwa afa the person. For example, Cristiano Ronaldo na partner with, I think na mafugo ebe o make such post to partnership act with Adidas or any company. So partnership a gede ndị a n'enu. Ọ bụrụ na afia dị ka Vanguard and the other news media asaa gasị, o nwe mgbe ya bụ abịa post or something, hede ya sponsored post. Sponsored post a bụkwa partnership act ka ọ bụ, kama na ọ na ha enwere the section ịmago otu akịta esinyezi anyị partnership act a. Ọ bụrụ onye ọbụla nwere that option, ọndị nwere that option nwere ike ọ bịa as a request, emenye accept. Ọ dị na Instagram nkịta, ọ bụrụ na ime Instagram ọfụma, Chimeki post ụdị ihe dị otu a napụta na mafụ ndị na-esendị ndị that partnership act, mana ha ma ọnụ ọhịa ha na-akwụ ụgwọ eme, ha na-afịa as an option chuzuo ya, mana ha marọ the importance of it. E nwekwa pipo ya bụ iti ihe ụdị ihe dị otu ha mee accept without knowing the function. So ihe mee njakọwa ya bụ ka ị marụ the reason iji afụ ihe a, ị na-afịa ọbụrọ isim art, ihe a na-akpọ ya bụ partnership art, ọ for pipo na-enweta engagement ọfụma. So onye abịazia request ya, ị mee ya accept, ọ bata na wọọdụ gị, mana gịnị a ga-ebu ụzọ negoshieti ya, kwuo price. Ihe njakọwa ya bụ ka ị marụ, maka na ụfọdụ amadi o nwere ike ife ịma nwọta ihe ọ bụ, ọ bụrụ manịcha niile ga-akọwa nwe ọfụma. Onye mee nji wepụta oge ka nkọwara gị, ka ị mụtakwazi anya ma mee gịnị, ma mara ife ọ bụ. Ekenekwa m unu, si unu daalụnụ.